jampa aka saka abola tan gude shati mu maza jampa sannan ka malan nasirin ka tafi zamu kiwa mun gode ka bar dufi hajiyan mahadi da sabuwa a Kaduna kwa kawar aiki ka kai karshen mai yawa abc tam mun yadda rabon